ndabaramukije mwese mwaje kwigina imana mwebwe baririmbira mana ndabaramukije mwese bagumyabanga bakenyera rugambe mbonera kure abahumure ndetse nibiswe by'inkona mwese bene gihugu barundi bene wacu bavukanye mwese ndabaramukije mugire amahoro y'imana no musi nundi musi mwiza cyane imana ituronkeje umunsi uhambaye mu buzima bw'igihugu cyacu naho byari byarakabonetse ko tubona imigambwe ishobora kudutumira tukaza kwiginana nayo iriko ihimbaza umunsi mukuru birahimbaye cyane kubona igihugu kigeze ku rwego tugeze ku ntambwe nini cyane kera naho umugambwe ufise urubanza abandi barawinuba ntibaje kumviriza none ubu imana araduhuje twese umugambwe umwuvuga ijuru uhwa uti tuje gutambira imana tuvyuka twese n'iteka rihambaye ku mana yacu y'i Burundi tuyikomera amashyi umwaka twawurangije neza cyane kandi twawurosemwo imigisha myinshi Imana araduhezagiye Imana yarirukanye amashetani yezizi y'u Burundi duheze umwaka neza cyane twese turi mu kanyamuneza none tuyikomera amashyi cyane iyo umwaka ugiye guhera amadayimoni niho yigaragaza bikomeye twama twabibonye mugi byo twara tubona mu yindi myaka ubu twarabonye ko imana yigaragaje amadayimoni abamake twaratewe na dayimoni ya corona imana irayinesha imana niyo ukomera amashyi uno munsi basigaye bavuga bati hariho igihugu kitirutse ngo kigire ubwoba kirondera iby'incanco ngo none ngo icyo gihugu gisigare icyo kitarimwo corona ngo mugi birimwe incanco ibyo bazanye incanco ari byo corona yuzuyemo none ibyo byose ni byo gushimira imana yatugiriye neza tugeze ku ntambwe nziza cyane uno munsi kuri iyi minsi itatu umugambwe Cndd-Fdd watuzanye kugira ngo tugume duhimbaza imana novuga nti twaje muri finale Finale yo kurandura no gusitura dusitura imitima mibi yose iri muri iki gihugu cyacu twaje gusitura no gusenyura impwemu ituma twamana kagati matare kagati makubwiyorobetsi twamana cagikanu cy'intagondwa twaje gusitura iyo mpwemu mbi twaje kugira ngo rero dutere imbuto nshasha tubibe imbuto nziza mu mitima y'abarundi mu mitima yacu duhereye ku ndongozi cyane cyane twaje kugira ngo twubake imitima kugira rero imana itwemerere ayo masabo yacu ni ngombwa yuko dutegerezwa kwiyeza umwe wese akisuzuma mu mutima wiwe nicyo gituma nagomba gusubira kubasaba umwe wese ahavyagiye mu gacerere kiwe abanze ayage n'Imana aheze yiyeze imbere y'Imana kugira ngo ibyo tuzoyisaba byose tuyisabe twabanje kwisaba ikigongwe twabanje kwishikana mu maboko yayo tugira gacerere gatoyi tuyage n'Imana ivyo dusavye imana kandi izobiduha ikongera ikaguma itwuruhirira idukingira aho turi hose uno munsi rero muri iminsi itatu twaje kuvoma umwe wese ategerezwa kumva yuko yaje imbere y'imana iyo uri imbere y'imana rero ntusamara Iyi minsi itatu tugiye kumara ngaha ni minsi itatu cyane cyane ku ndongozi dutegerezwa kumva yuko dukize iyo minsi itatu iminsi yo gukira yo kubomora akarikatwe turimo gakeyi nicyo gituma imbere yuko mbandanya nagomba mbanze nkebure mwebwe abarundi mwebwe ndongozi mwebwe bene gihugu b'abarundi mwumve iby'Imana yanka kandi mwumve yuko Imana utayikurikiye ihana none nagira nsabe umukozi w'Imana kuko iryo jambo buri riko ribwirwa abarundi ari Israel uvuge abarundi kugira ngo abarundi bumve yuko no musi jambo riko ribwirwa twebwe narababwiye yuko ivyanditswe mu ijambo ry'Imana vyanditswe kugira ngo bitubera karorero twebwe abakera ivyo babayemo bitubera karorero kugira ngo uno musi tugume mu nzira y'Imana none rero dutege amatwi neza ico Imana itubwira mu ijambo ryayo
igice cya 34 turahera ku murongo wa mbere imburi yo kubungere baragira abarundi nabi Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti mwana w'umuntu burira abungere baragira barundi ubaburire ubwire ababungere uti uku ni ku mwami Uhoraho havuze bazoba nibara abungere b'abarundi biragira ubwabo mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama utariko mweho muzirya ibinure mukambara ubwoya bwazo mukabaga izinuze ariko ntimuragira intama idakomeye ntimwayandaje igwaye ntimwayivuye iyivunitse ntimwayunze iyirukanywe ntimwayigarukanye cyangwa ngo murondere yazimiye ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama ko nuko zirasabagira kuko atamwungere zihinduka ibyo kujya by'ibikoko byose byo mu ishamba zirasabagira intama zanje zayerereye ku misozi yose no ku gasozi kose karekare mbere intama zanje zasabagiye mu isi yose kandi nta warushe azirondera cyane ngo azibariritse nuko rero Nimwumva ijambo ry'Uhoraho yemwe mwabungere. Ndahiye ukubaho kwanje ni ku mwami Uhoraho avuze. Nukuri ntama zanje ko zahindutse imbohe zikaba ibyo kujya by'ibikoko byose byo mu ishamba kubwo kutagira umwungere. Kandi abungere banje nibarondera intama zanje ariko bakiragira ubwabo nibaragira intama zanje. Nuko rero Nimwumva ijambo ry'Uhoraho yemwe mwabungere. Uku ni ku mwami Uhoraho avuze. Raba nzohigura nabo bungere kandi ntama zanje. Nzozi baronderako. Ndababuze gusubira kuziragira kandi abo bungere ntibazosubira kwiragira namba. Nzokizi ntama zanje amenyo yabo ntizibe inyama zabo. Kuko uko ari ku mwami Uhoraho avuze. Raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibariritse nkuko umwungere abariritse umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiye kure niko nanje nzobariritse intama zanje nzozikiza ndazikura ahantu hose zasabagiriye ku munsi w'igicu cy'umuzimagiza w'umuzitanya kandi nzozizana ndazikuye mu mahanga ndazikoranirize hamwe ndazikuye mu bihugu nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite nzoziragira ku misozi ya Isirayeli nzoziragira ku misozi y'u Burundi iruhande y'imigende y'amazi n'ahantu hose hari abantu mu gihugu nzoziragira mu kibara cy'ubwatsi bwiza kandi mu mpinga z'imisozi miremire y'u Burundi niho nzozironka niho zizoronka uburagiro aho niho zizovyagira ziri mu buragiro bwiza zirishe mu kibara cy'ubwatsi burembye ku misozi y'u Burundi. Nije ubwanje nzokwiragirira intama zanje ndazivyagize ni kumwamuhoraho avuze. Nzorondera yazimiye ngarukani yahuvye nungi ivunitse nandaze igwaye izivyibushe nizikomeye ndazitwararike zose nzoziragira mu buryo butunganye. Kandi nawe mukuku wanje uku ni kumwamuhora havuze raba ngira ncurubanza ruri hagati y'ibitungwa n'ibindi hagati y'imfizi z'intama n'iz'impene mbega muvyiti cyoroshe iyo murishije mu buragiro bwiza ubwo mwari musi ubwo mwari musigaje mukabutakangisha ibirenge cyangwa iyo mushotse amazi y'umusarara ayo mwari musigaje mukayaci yondo yondo mazi ntama zanje zo zisigaye zijya iby'ibirenge byanyu byatakanze zigashoka aho ibirenge byanyu byaci yondo yondo. Nuko rero uku ni kumwamuhoraho azibariye ehe jewe nyene ngira ncurubanza ruri hagati y'ibitungwa bivyibushe n'ibindi binanutse ko muzisita imbavu n'ibitugu izigwaye zose mukazisunikisha amahembe yanyu gushitsa muzisanzarije kure nico gituma ngira nk'izu mukuku wanje ngo ntube ukibimbo ukundi kandi ncurubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi nzozi umwungere umwe na wazoziragira niwe musavyi wanje Evariste azoziragira b'umwungere wazo nanje uhoraho nzoba imana yazo n'umusavyi wanje Evariste azobasega bamurizo ni je uhoraho ndabivuze kandi nzosezerana nazo isezerano ry'amahoro kandi nzoherengeteza ibikoko by'inkazi mu gihugu maze zizokwibera amahoro mu gahinga ziryamire mu mashamba nzozihera umugisha hamwe n'imicungararo y'umusozi wanje kandi nzorekura imvura mu gihe cyayo hazogwa imvura ihesha umugisha maze igiti cyo mu ishyamba kizokwama isi yimbuka ivyimburwa vyayo nazo zizokwibera amahoro mu gihugu cyazo kandi zizomenya yuko jewe uhoraho kandi zizomenya yuko jewe nduhoraho igihe nzoba maze kuvuna ibiti by'ingogo vyazo no kuzirokora mu maboko y'abazihindu yabaja nizizokongera kuba imbohe z'abanyamahanga ukundi kandi ibikoko byo ku isi ngo bizirotse ariko zizokwibera amahoro atakiziteye ubwoba nzozimereza umurima wimbuka kandi ntizizosubira kumagwa n'inzara mu gihugu canke guteterezwa n'abanyamahanga ukundi maze zizomenya yuko jewewe uhoraho imana yazo ndi kumwe nazo kandi yuko ari abantu banje ari bab'inzu y'u Burundi ni kumwami uhoraho avuze kandi namwe ntama zanje mwantama z'icibare canje muri abantu nanje ndi imana yanyu ni kumwami uhoraho avuze amen.
Iryo ni ijambo ry'imana nzorishingira intahe umunsi w'ejo umwe wese agenda araginovora aryumvirize neza aca heri iyo twahereye mushake muhere hahandi abakozi b'imana bandika bati abantu b'imana baroye he hari agakarata ku Burundi kari mu kiyaga mvuga nti abantu b'imana baroye he ku Burundi bwaguye muri Tanganyika muce muraba rero ingene twogoroye buke buke hanyuma ejo tuzoweza tubishingira intahe iryo jambo muryumvirize indongozi mwumvise murafise igiwanyu umukuku intama nazo mwumvise ko mufise jambo ryanyu umwe wese agenda ginovore riri muri Ezekia ikigabane cya 34 ni kigabane cyose kirimo imici ibiri ijambo rishikirizwa mukuku ni jambo rishikirizwa indongozi ejo rero tuzoheza turi nonosore uno munsi kwa kugira ngo ngire jambo n'Imana igivugiye ejo rero niho rero tuzoheza tukarishingira intahe kugira abarundi mumenye iyo tuva aho tugeze duce twicira n'inzira yiyo tuja tuhabone neza.